okay.
Yeah. So I don't know. Bahamba ngazo abafuna ukuzilethe kuJesu abagezi ngegazi la omunye munye us so law why ibheke yakhe inkulu kangaka makathi uyayidonsa ayidonseki makavula izandla angithi uyadonsa so makavula izandla into le irobe yakhona yale bheke ayisuki ezandleni zakhe incamathe
asakhona ukuyiyeka
futhi so makadonsa ayidonseki
okay
kusho ukuthi ibheke yakhe inkulu izono zakhe ziningi
igazweni
so mangibheka ukuthi ubuso bakhe ngibani eyisimakhashule
Una wow.
Eis Makgashule. Ningizwa kahle? Masibiza amagama wabantu it is because God loves them. And laba umusa ukhona for bona. Bona ukuthi nje baze kuJesu. Azobathula imithwalo. Ningizwa kahle? Because umthwalo wakhe ngibonile ibhege enkulu. So angithi uJesu usho ukuthi njengoba baphethe ibag omunye uphethe ibag ngesandla abanye baphethe ibag ngapha ipaper ngapha yabo baphethe into eziningi ngathi babaleka uJesu uthi izono zabo so lo udonsa ibag enkulu ayidonseki so uma uJesu athi izono zabo mangithi ngiyabheka loba uJesu akasakhulumi manje angithi ngizwa ivoice yakhe sekuyimi mina ngibheke lo muntu ukuthi lo muntu lo ngiyamyazi lo ubuso bakhe eSimakhashule So again, that is Makgashule. Morena Jesu habits at Bissolo, keep because we are rata. So, to Morena Jesu before Akwala Munyako.
Amen.
Because Bible Haribula Ere Uto Tua Uto Kwala Munyako. And how about what we can now? So, Hansa Bissa di Bissolo, keep because Sebaka Sisantan Siditi.
Oh.
Refue Sebaka Nyana, Lemutso Tunyan. So how bizarre it is because there is still a mercy and grace for him to repent.
Yeah.
Because the Bible says, Nina nonke enithwale fundis letani imithwalo letani gimi imithwalo yini nginithule mi yabo kile jagele mi rwalo yalo itlise ngona kile jagele mi rwalo I will carry your burden uma we letha ku Jesus. Nina in Sindwa, yes, because you are heavy loaded and it's a cool in his own Zen Sinda man. So, which is the Bible eating? Cast your burden to me, I will carry them for you.
Wow,
yeah, with a Uzak Caesar. Learn to learn Zima, Uzu is Susa Gube, where no hand be free. Uso Sindy sing. So, again, Mr. Makgashule, Kibonis Patlo, so I'm gonna just walk out. Hakilwani the Motu. Empa Morena Jesu o bua le bao abagatang.
Yeah.
Tshenyulo chapter 3 ha re bala Morena Jesu o ke me munyako ke a kokotha. Ene Morena Jesu o ke khalemela bao ke bagatang. So tseba Morena Jesu wa bagatang that is Makgashule ke bone o hula mokotla o moka beke e kgolo ene ya o bime. So Morena Jesu a o tle ho yena a tlo jarisa mogwalo. A tlo se beke e ho wena. O tlo tsebo kena le hodimo ha o tlalfa ha o tlo alfatseng.
Yeah.
You know why?
Yes, brother.
It is because when the Lord mentions your name, your days are numbered.
Ah. Yes.